naravye umwambaro w'igisirikare ingene babegwa ndavuga ati nkuko nsanzwe nkorana n'abafanzi banje n'abakunzi b'umuziki ndundi ndavuga ati kanegura indirimbo yo guhayagiza igisirikare cacu c'u Burundi cyambuka ati reka ngaragaza amafoto nambaye uwo mwambaro kugira nkomenikane n'abafanzi banje aribo bakunzi banje b'umuziki bampe feedback ingene babibona nabavugisha ndababaza ati mubona gute nsohoye indirimbo nambaye uyu mwambaro nkabumviriza kuko nkorana n'abafani banje nshaka kuririmba indirimbo nambaye ikanzu y'abakobwa bivaye na message canke nambaye impuzu z'umukuru w'igihugu nkita umukuru w'igihugu fise abasekirite biravana na message twako turatanga novuga yuko iyo ndirimbo ikira tunganywa nobwira ati stay tuned ku Barundi bene abandi badukirikirana bari mu mahanga ati indirimbo vuba cyane iraza kandi novuga mutafurai sana ego ndumurundi Pierre akunda Burundi yifuza iterambere turaseruka mu bikorwa bigiye bitandukanye by'iterambere ry'igihugu yaba mu bikorwa rusangi yaba n'ibindi bikorwa by'iterambere gufasha izindi impano zigiye zitandukanye nuko tukiri batonya kandi imyaka mfise vraiment iracari mike no kuja mu gisirikare byanyavyo c'u Burundi navyo ntibiri kure cyane ndacara umusore nobwa ashushe agifise ingufu kuko nsanzwe nkaze ifoko nerekana yuko n'ingabo zacu z'igihugu dukomeye cyane ni muzijya ahubwo turane ne tuvugwa mu inzina waraye batubese vraiment barabiza amateka mwara yakoze novuga twara yakoze za Somalia za Centrafrica ni mo ya mbiri ni mbiri mbiri umva birazwe yuko vraiment igihugu cacu c'u Burundi giserutse giserukana ingufu giserukana ijambo nanja hondi ni cewe ndakaze ndababona ndabashigikiye inyuma yanyu nzokora ibyo nshoboye kose kugira ingabo zacu z'igihugu zigume zikomeye hamubonye ujya mwambara uvuga ati aba turabazi ntibavugwa mu izina nuko antuka vraiment nubabwira yuko mutafurayi sana
Olege turakura mu kice
ego ndabara mu kice namwe
ego abato bamuzi Olege ni umuntu ki
Olege ndo muririmbyi w'umurundi nitwa Baraka Olege amazina y'ababyeyi ama stage name ni Olege
OFG
ego Olege muri no misi heze murize gushira habona igikorwa cyanyu nkashyo kwita kurayo indirimbo yakunzwe na benshi ndetse n'indirimbo yageze kuri kuri mwebwe n'iki kintu yo yarabahaye cyane iki kintu yo yabafashije mu buzima bwanyu bwa misi
yose ok navuga kurayo yubahwe aho iri hose hari intambwe nini yanshikanye ko doctor itashikanye ko ndayishima nkashimira n'abarundi abakunzi b'umuziki ndundi be n'abakunzi banje bagize icyo bashoboye ko bashoboye kose kugira indirimbo yanje ishike kure cyane
iyo umuririmbyi ariko araririmba aba ariko aratanga mesaje ugerageje kureba mesaje watanze ugerageje kureba yuba yakiriwe gute
navuga yakiriwe neza en general mais na novuga ati nta ukundwa na bose cyangwa nta batabura kumwe na bose n'abandi gusa byaragiye buke ubu novuga yuko n'abariko baravuga amajambo barabonye yuko ata kibi cyangwa atakosa babonye neza na neza iyo indirimbo yaterije
ibikorwa ni byinshi kuri Oleg kubera ko dukunze kubimenyeshwa n'amafoto ariko araca hirya no hakuno kumbuga ngurukana bumenyi ndetse na Oleg kumbuga ngurukana bumenyi ziwe ariko aragerageza gushyira ko amafoto atandukanye nyuma y'amajambo menshi ariko aravugwa cyane ariko twitege ikindi gikorwa ryari
navuga yuko umuririmbyi yabegwa n'ibikorwa navuga yuko uyu mwaka naravuze yuko ari umwaka w'impinduka ku muziki wacu ndundi kumva akanovera ku muziki wacu ndundi bivuye kuri ONG bivuye ku izina ry'iwanje Oleg ego narababwiye yuko uyu mwaka 2021 ni umwaka wo gukora n'ingufu cyane ndanababwira yuko bientôt sururimbo ngira shire ahabona
ego Oleg tumaze iminsi tubona amafoto ari karacana cyane ko hijya no hino ku mbuga gurukana bumenyi wambaye impunzu zingabo zivuca cucuguruye ciza mbere mbega cyo bari cyikugwa nyine mugiye gushira ahabona cyane
ego ni cyo gikogwa ararabye umwambaro w'igisirikare ingene babegwa ndavuga ati nkuko nsanzwe nkorana n'abafanzi banje n'abakunzi b'umuziki ndundi ndavuga ati reka negure indirimbo yo guhayagiza igisirikare cyacu cy'u Burundi cyambuka ati reka ngaragaza amafoto nambaye uwo mwambaro kugira nkomenikane n'abafanzi banje aribo bakunzi banje b'umuziki bampe feedback ingene babibona nabavugisha ndababaza ati mubona gute nsohoye indirimbo nambaye uyu mwambaro nkabumviriza kuko nkorana n'abafani banje kabumviriza kumva maide muri ico gihe bararyohewe cyane baravuga ati abon uri sûr uri sérieux icyangyoheye muri ibyo nuko nyene abajejwe intwaro kandi benshi natangwe kuronka n'ama message menshi bambwira ati uri sérieux ash turakinyote icyo gikorwa vraiment ash uri sûr vraiment novuga yuko baragiye cyane byarantangaje ndavuga ati nkuko muririmbyi yafise impano yo kuririmba araja mu bintu bigiye bitandukanye arashobora kuririmba nkunda ashobora kuririmba indirimbo n'umumekanisi ashobora kuririmba indirimbo nambaye ikanzu y'abakobwa bivanye na message canke ndi nambaye impuzu z'umukuru w'igihugu nkita umukuru w'igihugu fise abasekirite biravana n'ama message tuba ko turatanga novuga yuko iyo ndirimbo ikira tunganywa nobwira ati stay tuned ku Barundi be nabandi badukirikirana bari mu mahanga ati indirimbo vuba cyane iraza kandi novuga mutafurai sana ego ndumurundi Pierre akunda Burundi yifuza iterambere turaseruka mu bikorwa bigiye bitandukanye by'iterambere ry'igihugu yaba mu bikorwa rusangi yaba n'ibindi bikorwa by'iterambere gufasha izindi mpano zigiye zitandukanye nuko tukiri batonya kandi imyaka mfise vraiment iracari mike no kuja mu gisirikare byanyavyo cy'u Burundi navyo ntibiri kure cyane ndacari umusore no bwa ashushe agifise inguvu ni nkuko twategwe n'ururimbo bwo guhanura urwaruka rukava mu biyarura mutwe nkuko twumvise abajejwe umutekano bamwe batubwira ati ivyo biri mu bintu bitugoye cyane abajene baheze amashuri akaja mu marigara ama drogue ibiki n'ibiki dufise inguvu ibyo byose n'ama projet fise dafise ama projet yo kuririmbira igihugu cyacu cy'u Burundi ubwiza bwacu ndashimira cyane ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi ukungene mbona zinyandikira zinfelicita zivuga ati courage ndashima cyane mbonye ukungene ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi kungene zimaze iminsi zinyiyegereza zinyandikira zinfelicita mbona umengo ziranyotewe icyo gikorwa cyane baravuga ati Oleg nyine tuzi vraiment bafande turaburyoshe ibintu turakwizeye ibyo bikampa ingufu cyane za uriya fande nyawo turaba ingene uryoshe ibintu wowe urakaze nanje ndababwira ati sitabangusha vraiment nijya zina nyene jewe ndakaze tuka vraiment mutafurayi sana abarundi turi turakomeye abarundi turi ingabo abarundi duserutse kugarukana amahoro mu bindi bihugu turafise ijambo mu makungu rifare yuko nanje ndabereka yuko ibyo bikorwa byiza mukora yuko nanje umuririmbyi niho ndi kugira n'abandi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'abandi badukurikirana hanze babona ati ingabo z'igihugu zirakomeye koko nkuko nsanzwe nkaze ifoko nerekana yuko n'ingabo zacu z'igihugu dukomeye cyane ni muzijya ahubwo ntituvugwa mu inzina waraye batubese prima barabiza amateka mwara yakoze novuga twara yakoze za Somalia za Centrafrica ni mo ya mbiri ni mbiri mbiri umva birazwe yuko vraiment igihugu cyacu cy'u Burundi giserutse giserukana ingufu giserukana ijambo nanje aho ndi ni cewe ndakaze ndababona ndabashigikiye ndi nyuma yanyu nzokora ibyo nshoboye kose kugira ingabo zacu z'igihugu zigume zikomeye hamubonye ujya mwambara uvuga ati aba turabazi ntibavugwa mu izina eh nuko antuka vraiment babwira yuko muta fry sana
Oleg ayo mafoto akimara gushya kumbuga ngo rukana bumenyi harabayavuze ko ibintu abiri abandi ubona yuko bagiye negativement bagombye gusa nk'abantu bagomba kukwerekana yuko mu nzira itari nziza wowe ivyo bintu baba byakiriye gute
murakoze nkivyumva umutima nti wasinze na gato kuko uko umuntu agira abakunzi benshi ni nkuko agira nabansi kandi nibanya nka comptel novuga yuko ni jalousie sugwanko ni jalousie gwiterambere ryanje yego
subwa mbere biboneka yuko iyo wakoze ikintu artistique hagira ama feedback atayifuka ibonye kuri korayo cyabonye kuri delegation general tukarabibonye no kuri doctor aho abantu bavuga ibintu biripo bitameze neza kubivanye n'ingabire yawe y'umuziki abantu mwe nabo nige nkekaje mbumva yuko babwira abantu bo gutahura gute kuko uko biri kose cyikogwa cyanyu mukoze mugiye shaka focus igikogwa cy'amazi ibintu bi bisa nibigomba kuguteranya n'abantu runaka uba waririmbi so wewe kuri wewe ni nakaye kaje mbumva yuko babwira abo bantu baba bafise ibyumviro bidahwanye exact na message ubugomba gutanga
akajambo nubwira abo bantu nuko mu gifaransa bavuga ati on n'arrête pas le train à marche novuga yuko isezerano imana yasezeraniye nta muntu numwe azoshobora kuri hagarika murakoze